Thank you. You wanna dance? You wanna dance? Shake it, baby. You wanna dance? You wanna dance? You wanna dance? You wanna dance?